Nimekuja na wewe moyo, Mungu wa mapenzi, nishakujua. nataka dhati
Can't you sha, they can't you sha.